Alright, Sandy, kubingelele ke mthando wezemidlalo, ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ngalesikhathi. Uma kuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel, awenze kanje, awulike i-video bese kuyasubscribe kuyona i-channel. Iba fethu kasibongele ke ibhakabhaka ngempela ke ngokudlala umdlalo omuhle kakhulu laphana webhekene nayo ke iMaccabi Tel Aviv yakhona ke laphana kwa Israel. Orlando Pirates ngoba ibhizi ngempela ke ilaphana ke eSpain idlala kuyona ke imidlalo ke pre-season ngempela ngoba kulungiselela yona ke indebe okanye ke uchungechunge lomdlalo we-DSTV Premiership ka-2023-2024. Orlando Pirates ngempela ke idlala ke amagame omngane namaqembu aphesheya kwezilwandle. Kuthiwa ke Orlando Pirates ilapha ke eSpain njengamanje ngempela ke lapha ezwana amandla namathimu ahlukene. Orlando Pirates idlale umdlalo omuhle kakhulu laphana ngempela ke shaya eMaccabi Tel Aviv ngegoli elilodwa eqandeni igoli eshawo yena laphana uPatrick Maswanganyi ngomzuzu ke ka-40 umzuzu wamashumi amane. Orlando Pirates ke ibukeka ngempela ke iskim sayo edlala ngaso ke nabadlali ke indlela abayimisele ngayo ikakhulukazi labadlali abasha ngempela ke abanikwe ithuba lokuthi badlale nabo bayibonakalise ngempela ke badlala kahle kakhulu. Kuyathembisa ukuthi Orlando Pirates kuyothi kuqala isizini okanye isizini ke nje le ezoqala Orlando Pirates ngempela ke iyobe ivutha iwumlilo. Mawuthi uyibukile le game ngabe mhlambe kuwena ke uyibona kanjani ngempela ke ngoba mina ke ngibe ngibuka nje iscore lo isiphostwa ngapha nangapha ngabe uyibone kanjani igame. Like i-video bese uya subscribe kuyona i-channel. Mina nawe wahlangabezane ke kuyona i-video elandelayo, ungakhohlwa ukusubscribe kuyona i-channel phithi chiphi notification bell ukuze uthole ama notification if kukhona ke i-video ke esifakayo. Ngibonge ithuba, nisale kahle ingane zakwethu.